Zvishamiso mwari vanopindura vanopindura zvi
mwari vanopindura remoto
Zvishamiso mwari vanopindura vanopindura wani
mwari vanopindura remoto
Zvishamiso mwari vanopindura baba
mwari vanopindura remoto
Zvinorema mwari vanopindura